sasa wewe ai. Wewe unataka kuchukua kwa mara utachukua wewe muli, utachukua wewe muli. Sasa clear.
The man is killing us, man. Over. Never run, never run. Bless the bomb, over. Drop the bomb, man. Commando, commando. Come on, come on.
Atumunga!
Taiga Mafia!